Turabara mukije bakunzi b'umuziki na Primus. Kumusi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri imyandagaro intara ya Kirundo niyo yakiriye igice cya kane gishiri cya nyuma cy'ihiganwa Primusic. Kubaririmvyi barenga ibihumbi bibiri bari biyandikishije mu gihugu cyose, 46 baserukira intara zose nibo bashoboye gushika mu gice cya kane gishiri cya nyuma cy'ihiganwa. Imbere y'umugwi utanga amanota n'abanyagihugu isinzi bari bakoraniye ku kibuga cy'inkino mu ntara ya Kirundo, abahiganwa bose barerekanye ubuhinga bwabo mu kuririmba bakurikije impanuro bari bahawe n'umugwi w'abahinga mu kuririmba.
Warakoze mwami kudupfira ku musaraba uratsinda.
Come and be everything I am and all I know.
12 bonyene nibo umugwi utanga amanota wahisemwo ngo babandanye ihiganwa Primusic.
Ndaryohewe kuko muri kahansisi bose bari bashoboye nta n'umwe atarashoboye kugira ngo ushobore kurenganamwo.
Abatagize amahigwe yo kubandanya ihiganwa nabo ngo bagiye kubandanya bitegura.
Kubona nabandanije binteye intege rwose n'uyundi munsi nzoraba nzoguma nza gushika nshike ku ndoto yanjye. Yego, ko ndacyari mu ndoto mugabo ndizeye ko hari igihe nzoba ntari mu ndoto nzoba ndabirimwo.
Uko bari 46 bashitse mu gice cya kane gishiri cya nyuma, bose bakaba batahukanye agashiruka bute k'amafaranga 100,000 hamwe n'impamyabushobozi bahawe n'ishyirahamwe Brarudi. Abakunzi b'ikinyobwa Primus akanyamuneza kakaba karabasya kuri uyu mugoroba, aho bari bateramishijwe na vya bihangange mu muziki aribo Matabaro, Yoya, Sat B, na Big Farias. Mukurindira kumenya uzotahukana ikibanza cya mbere muri Primusic 2014, tubayisango mu ndwi zibiri mu ntara ya Gitega, aho babaririmvyi 12 bazosubira guhiganwa mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma.